Tshintsha la maqondo alandelayo akwimo ye radians uwatshintshele kwimo ye degrees. Umbuzo wokuqala endiza kuthi ndinebuzo wona. Ukuba uneqondo elikwiqanda elipheleleyo, zingaphi i radians ezikweliqondo? Siyayazi ukuba ngu 2 pi radians. Mandimbhale phantsi nimbone. Kwakhona, eli qondo ukuba uthi ulilinganise ngokwemo ye-degrees, uzofumana i-degrees ezingaphi. Siyayazi ukuba sizokuthi sifumane i-degrees ezilingana no-360. Masisombulule esi sibalo sethu. Ukuba uyabona eli qanda ndilibeke phaa phezu ko-360 wethu, lithi libonise ukuba eli qondo likwimo ye-degrees. Ukuba uyathanda ungathi ubhale eli gama libizwa ngokuba degrees apha ecaleni ususe ela chaphaza liphambi. Xa sisombulula esi sibalo sethu uzokubona ukuba u-2 uyangena kumacala omabini omlinganiso wethu. Singathi sihlulahlule ngo-2 macala omabini. Sizokuthi sifumane u-2 no-2 bazohlabana apha ngasekhohlo. Sizoshiyeka no-pi radians. Apha ngasekunene, u-2 uyeka ngaphi ku-360? Uyeka i-108. Siza kubhala u-108, sakugqiba sibeke elaa chaphaza lethu liboniswa ukuba iqondo lethu likwimo ye-degrees. Uba uyaqaphela impendulo yethu kaphayi, sesiyifumene. Ngoko ke impendulo yethu ithi u-pi radians ulingana no-180 degrees. Ukuba singathi sinxulumanise nalo mzobo, singabona ukuba xa uhamba kangangecala leqanda uthi ufumane umlinganiso ongu-pi radians oxhasa iqondo elingu-180 degrees. Ngoku masenze lo mbuzo wesibini. U-negative pi ohlulohlulwe ngo-3 okwimo ye-radians ukuba uza kulingana neqondo elingubani na elikwimo ye-degrees. Masisebenzise lo mqolo unxulumanisa i-radians ne-degrees. Siyayazi ukuba sino-pi radians olingana no-180 degrees. Siza kuthi sizibuze ukuba zingaphi i-degrees ezikwi-radian enye. Ngoko siza kuthi siphinda-phinde ngo-degrees ohlulwahlulwe nge-radians. Xa sijonga kulo mqolo ungentla, siyayazi ukuba xa unamaqondo akwimo ye-degrees alingana no-108, uthi ufumane i-radians ezilingana no-pi. Okanye ungathi le nto ilingana no-108 ohlulohlulwe ngo-pi degrees kwi-radian enye. Masisombulule. Ukuba uyajonga amaphawu ethu la siwabhale ngamagama, uzoqaphela ukuba u-radians no-radians bayahlabana. U-pi no-pi bayahlabana. Sishiyeke nothabatha 180 degrees ohlulohlulwe ngo-3. Loo nto iza kuthi sinike impendulo elingana no-60. Ukuba uyaqaphela njengoba amaphawu wethu amanye ebehlabene, kushiyeke iphawu elinye apha elingu-degrees. Uza kuthi ubhale u-60, ubeke elaa qanda liphezulu, okanye ubhale igama ukubonisa ukuba eli qondo ngoku likwimo ye-degrees. Enkosi.